chacho ni watwere kakarorero
Ibeko wajeja
Kamashuhe nurusangi kwa demokarasi
Ibeko wajeja nurusangi Nibjangingi Twasanuye barundi mwe n'urusangi kwa demokarasi Ibeko wajeja n'urusangi n'ibyangingi ya demokarasi
Ibyo biti dutera mu mitumba n'urusangi kwa demokarasi
Ibeko wajeja n'urusangi n'ibyangingi ya demokarasi
Mwe ye mwe n'urusangi kwa demokarasi
Ibeko wajeja n'urusangi n'ibyangingi ya demokarasi
Ukorera igihugu cyatubyaye n'ibyo nkingi ya demokarasi
Ibeko wajeja n'urusangi n'ibyangingi ya demokarasi
Biraturwanisha mw'abarundi mwe n'ibyo nkingi ya demokarasi
Ibeko wajeja n'urusangi
Kano mu makungu nibyo nkingi ya demokarasi
Ibeko wajeja n'urusangi
tukukanisha mwabarundi mwe nibyo nkingi ya demokarasi Twese nurusange rwa demokarasi
akanyamuneza ntangere kuri uyu munsi ndi ngaha kumwe namwe ngaha muri intara nziza ya Kirundo intara rurangiranwa abantu bose barundi bose bama barota kubona kubera iri mwivyiza by'abarundi twese no munsi rero ndanezerewe cyane kubona umugambwe SNDFDD wateguye kuza gutera intege abanyabusoni mu kubaka isoko yabo nkuko twaba tubivuga umugambwe SNDFDD ntukorera abagumya banga gusa umugambwe SNDFDD uriho kugira abarundi bose baroranigwe bagira iteka n'itekane mu gihugu cyabo cy'amavukiro nicyo gituma twafashe ingingo twagira indinganizo yo kuza gutera intege bimwe mu gifaransa bita gutanga rafo ku banyabusoni bariko barayubakira iyi soko ni byiza cyane kandi birahimbaye nkabanezerejwe nuko nabonye amakomine yose mu ntara ya Kirundo yose yaje guhundara kuri iki gikorwa ndize yuko abanyabusoni munezerewe cyane ko munezerewe rero ni mukomere amashyi twe twaje kubaha rafo ese yaba imigambwe yose iri mu Burundi yo ziravuga iti uno munsi tugatuze gufasha ibikorwa rusangi ikomine naka niho twovuga tuti turafisa abanyepolitike bukuri abanyepolitike bipfuriza ineza abene gihugu nayo bijya byo kuvuga ngo shaka kugira umugambwe ngo nzembe ministre nzendo nkigitimba umukuru w'igihugu mu nshinga mateka bijya nta kamaro bimaze kuko abari kwarigwanira ntabari kwaranira abene gihugu birakwiye rero ko imigambwe twese twoza turavuga tuti ubu tugira tuje gufasha ikomini umuhundi mugambwe wagiye gufasha iyindi gutyo twese ducaruterera imbere rimwe none rero ko twebe twaje na kanya keza aho kugira ngo tugende duteye abiri na kare igikorwa nicyo cya mbere muhuza uno munsi nifuza cyane ko tuyaga kubijyanye n'igihugu cyacu na cyane cyane dufatiye ku kivugo cy'u Burundi ubumwe ibikorwa amajyambe hatagira ubumwe nta bikorwa bibaho hatagira ubumwe nta terambere ribaho hariho na cyane cyane kuri twebwe abarundi ibintu nkora mutima byitonderwa umuntu ateza kwama atwaye ku muzirikani uyu ni ibintu bitatu bitarenga ni imana igihugu abarundi imana niyo yaturemeye uburundi iburema ari igihugu kidasanzwe muze mwumvirize n'abirirwa baratyoza uburundi bari ngaha mu Burundi dusanze ari inkozi y'ikibi hanyuma ubutegetsi bugafata ingingo yo kumurungika iwabo agenda ararira iyumvira cya gihugu ariko avuga ko ari umuriro udahera mugabo bavuze bati tuva muri icyo gihugu rero va muri uwo muriro agaca agenda ararira kandi rero iyo tubaye impumyi tugahumiriza turibagira yuko Burundi ari igihugu kidasanzwe ngaha mu bihugu byo ku isi reka ndabaho uburorere jewe maze kugenda mu bihugu bitari bike ndabona ibyatsi bimera mu Burundi muga gasanga ibyo bihugu nta byatsi ibyo byatsi ntibiriyo muga nkabona ibyatsi biri muri ibyo bihugu ngaha mu Burundi wacu birimo nta cyatsi ndabona kibaho ku isi kitaba mu Burundi mugabo hari ibyatsi dufite gahe Burundi bitaba mu bindi bihugu nari cyo gihugu sirurangira amagaye mu Burundi ntihagira uwumbwira ahantu aragenda ibirometero bitanu atabonye umwonga mu Burundi nicyo gihugu cya mbere ugenda akagatoyi ugacubona hari umwonga ugenda akagatoyi aha mu Kirundo niho hambere tuvuga ko hatari imyonga myinshi mugara abaho hepfo nyene hari umwonga aho honyora ugira hajya uzubona umwonga iki gihugu cy'u Burundi rero ni rurangira wa kuko dufise amazi adasanzwe amazi manyobwa ahandi mu bindi bihugu kugira unywa amazi ubanza kuyahingura muga twebwe mu Burundi tugera tugakora rusengo tugaca tuvoma tugaca twinywera ni igihugu rurangiranwa ku isi mu Burundi mushima imana yari kituremeye ari igihugu kidasanzwe nta mazi ava mu kindi gihugu ngo aze gutaba amazi y'i Burundi ni amazi meza cyane tuvoma tugaca tunywa tutarinze kuyahingura hanyuma kubera ivyo imana yaciye yarinda kugira ntihagira amazi azova mu kindi gihugu ngo aze kuyatoba burya nta mazi ava mu kindi gihugu ngo yinjire mu Burundi murazoraba ayagize ngo yegereye i Burundi aca kurubibe yigira nicyo gituma imana yaturindiye igihugu cyacu gushikaho yanka ko amazi ava mu bindi bihugu yodutobera amazi yacu kugira ngo ntabe manyoka nicyo gituma iki gihugu cyacu natwe abarundi imana yaciye iduha ubwenge bwinshi kugira ngo dushobore gukingira icyo gihugu natwe ntagira abaza kudutobera nicyo gituma dutegereza guhagarara igihugu cyacu kuko nakaryoshe nakaryoshe imana rero kiraduha abarundi duca tuba umwe tuba umuryango umwe igihugu cyacu muze murabe aho honyora hose usanga hariho umuntu muzinanye nuvuga yuko twebwe abarundi turi umuryango umwe ibyo byose ni impano imana yaduhaye kuko twebwe mu Burundi kuva kera narindi twavuga tuti ubutwara Burundi ni se Barundi ni we se w'umuryango rero ubumwe bwacu bushimikiye hehe ubumwe bwacu bushimikiye ubwa mbere ku mana yo yaturemye ikatwita Barundi ikaduha n'igihugu cy'u Burundi twese rero duhuriye ku mana nicyo gituma mu Burundi mu kivugo kuva ku ntwara ya cami bavuga bati imana umwami u Burundi imana yamye ifise ikibazo cya mbere mu Burundi nicyo gituma uwihakanye imana akavuga ngo sinifise ikibanza cya mbere iminsi yose ibyago byaciye bigwa ku Burundi murazoraba ubu nyene muzungurukisha amaso abarundi bakoranye na Satani bagasaba yuko mu Burundi ho bavya bindi ku mugabo n'umugabo barongorana umugore n'umugore barongorane muzawusanga bose barinze baciye bomoka kubera impuhwe y'Imana yacibirukana genda mu barabi iyo bari erega hari habahemu bahasa uduhemukira ngaha bari mu nama nkenguzamateka batabavuga ngo dushyireho itegeko ryemeza ko umugabo n'umugabo barongorana ngo umugore n'umugore barongorana ibara ryaraguye ngaha muri iki gihugu icyo gihe none Imana yaciye ibibona ikivuga iti abo bantu n'abahemu s'abarundi uno munsi genda mu barabe bose bapfuye bangara ata n'umwe abirukanye bo nyine nibo biyirukanye ubu mu Burundi hasigaye abahema akayaga k'Imana mbe burya mwe mwari muzi ko dusa nari mubizi ko dusa waba muremure waba mugufi waba uvyibushe waba wonze waba uri umugore waba uri umugabo waba uri umwana waba uri umutama twese turasa kuko twamuka twese ku Mana none Imana igihe yaremye umuntu ntiyabumba bumbye ibumba ni Kigiriki ica imuhuhiramwo none imuhuhiramwo se yaciye aba umuntu abitwa ngo n'abashakashatsi baragerageje kubumba bumba igisa n'umuntu mugabo barananiwe kuronka impwemu kugira umuntu abe umuntu
rero nagadabwiri izo mpemu duhema nizijya z'Imana kukuwe muntu nawe yaciye arondoka aravyara uwavya yavuka hema nizijya mpemu z'Imana ziguma zija muri twese kuko twamuka twese ku muntu umwe twamuka kuma none rero nagadabwiri izo mpemu z'Imana yaduhiyemo nizo zituma dusa twese mugabo ukora na Satani nagadabwiri araza akababwira ngo ntimusa gobe murazi ngurazi kujya ngo gwataca mupfana ngo mudasa hanyuma ikicucu naso cyafashwe na Satani ngwego amwarana mu masa mu ntasa note none ko duhatuba ngo ikidodo kitabesha n'urukumu nta numwe asangira urukumu n'uwundi mugabo haza gateranya Satani iraza iravuga ngo abarundi ntimusa abarundi nabo bibicucu bafashwe na Satani nyene ngwego aho kumubwira ati erega n'ubundi dusanzwe tudasa mbe none ko yakubwiye ngo ni wanyu murundi mwene wanyu ntakubwire ngo akumuzungu none abazungu turasa usanga ari ivyo bavuga none kwa tati yavuga ati kwanyu muzungu rero ntidusa bobo n'uruko barudasa mugavuga ngo kwanyu murundi ntimusa murumva ingene abarundi twari twarabaye ibicucu hajya Satani yarangira ntuzungurukamwo nico gituma iyi ndongozi zitwawe na Satani n'igihugu kiba gitembagaye mwebwe abarundi nta muntu w'indongozi mwigeze mwumva avuga ngo mwingorane ngo ziri mu Burundi ngo nuko abahutu n'abatutsi batumvikana none wewe ko ari wewe wari se barundi wakoze iki kugira bumvikane murumva ngo bututu wewe uri umukuru w'igihugu abana wewe ujeje kuragira Imana yakuragije ugacuvuga ngo ni muryane aho wavuze iti kunda nebane mwaga caja guhaya rero no kuvuga none iyo leta rero yatwara yari mutu yari ntutsi yari iki avuze ko abarundi abahutu n'abatutsi batumvikana muga leta yoyo bicaye hajya barumvikana none nabona baki derekana iyo Satani yinjiye ku mutegetsi igihugu kiba kigiye none rero bane b'Imana bene wacu ntitwugurure Satani kugira ngo tujyane ubu tuyageze mu bihe byo kubona Uburundi bwari butekanye buri ku ntwaro ya cami abazungu bataraza kudutoba nta rero ushatsi none siwe se Burundi siwe yagize Burundi umwami nta rero ushatsi niwe yagize Burundi hanyuma nta rero Rugamba araza aregeranya abarundi bose bava bakagera aca aracurubiwe ati abarundi bagarukira ngaha abarundi cyo gihe twari twungiwe ubumwe na se barundi umwami wewe yatubona mu barundi ntiyatubona mu bahutu n'abatutsi uburundi bwagiye gutobekara igihe haje umutegetsi bubona abarundi mw'abahutu n'abatutsi n'abatwa niho uburundi bwagiye gutobekara kandi birumvikana batadusambuye ntibari gushobora gutwara ubu Burundi ngo baducure bufuni na buhoro igihe abadagi baza basanze mu Burundi hatari abahutu n'abatutsi n'abatwa basanze hari abarundi bunze runani abarundi bavuga bati igihugu cyacu ntitubaha
ibusoni ntawukorako nibishoka igihugu cyacu ntitubaha aragume wagaramba
hariho igihe iyo turiho turavuga ngo igihugu cyacu ngo ntitubaha abantu bavyumva ukuntu igihugu cyacu
ntitubaha
abazungu bashitse abadagi basanze abarundi bavuze bati igihugu cyacu ntitubaha abadagi bacafata ibigwanisho baratera Burundi nimwiyumvire ubudagi iyo buri bukava hariya buje gutera Burundi haragasomborotso karushako none bo tarumvishira mwe mpuza makungu ndiriko ririyamiritsa ubudagi ko bwateye Burundi ataco bapfa nta kandi mitwaye dusangi none badutera baduhora iki naco bari baje kwaronde ico kintu bari baje kurondera kubera batashe batagitwaye nuno musi baracashaka kukirondera ngaha nico gituma bace barondera Burundi ngo ducanemwo hanyuma ducanyemwo bace baza bisoromere ca kintu barondera ngaha mu Burundi abarundi twese ntidukanure biramara maje gusanga ngo utware umugambo uyu ntakwiye kwicara n'utware umugambo uyu akibagira ko turi abarundi iby'imigambwe no kugira ngo dutunganye neza intwaro ibereye intwaro abenegihugu bonyene biyumvamwo mugabo so kuvuga yuko ngo bari munyamugambwe ngo butayakaraga ku Burundi icambere no kuba Burundi kuko kujya kungirwa ubumwe n'Imana bimwe nababwira ko twese duhemwe muhemwe z'Imana arico gituma dusa turungirwa ubumwe n'ico gihugu cacu tukitwa Barundi turungirwa ubumwe no kuba umurundi nico cyo nabwiye nti vyitondegwa Imana igihugu umurundi umurundi nawe aratwungiye ubumwe ntidukwiye guca twibagira ngo turabarundi mbe murazi hugi cyane cyane twishye mu Burundi twari twishwe nuko abarundi twari yibagiye ko turabarundi duca twitwa abahutu n'abatutsi n'abatwa hanyuma hacha hazu wuzu uburyohe bw'Burundi we bacha cha kutunyaga cha gihugu cyacu uko twari twagihevye hari gihugu cy'ubuhutu ki hari nga hari gihugu cy'ubututsi hari gihugu cy'ubutwa hari gihugu cy'Burundi cy'abarundi bacha bashaka kutwibagiza ko turi abarundi kugira tureke ukundi gihugu cyacu igihugu cyacu nico kitwungiye ubumwe kuko ni gwacu nta numwe atagifise kuburenganzira bungana n'uwundi Nuze wigirishe rero ngo jengo du Burundi nta murundi arutuwundi twese iki gihugu cyacu tukinganamwo nico gituma ubutegetsi leta ivuga iti umurundi wese ategerezwa gutunga gatunganirwa mu gihugu ciwe cyo Burundi nta numwe rero adafise uburenganzira bwo kubaho neza mu gihugu cyo Burundi igihugu rero kiratwungira ubumwe abashaka rero gukitunyaga baza kabwira yuko wewe uri umusenere wari umusenere DFDD wewe uri umuporona wibagire kuri umurundi ubu nivyo vyeze kubera iki babonye abarundi tumaze kubona ko turi abarundi bati none tubacanishe ngo duciye kuki ubu rero bari kwanda kuducanisha ngo baciye mu migambwe abanyamigambwe nibamenye yuko icambere turi abarundi hanyuma tukagira imigambwe kugira dutunganye intwaro ibereye intwaro ya demokarasi mugabo ntituvuga ngo tugize imigambwe kugira ngo duce dutakaraga ko kuba Barundi uwuzoshaka kwinuba ngo nuko nguri umugumyabanga azo yafashwe na Shetani uracumana uruti baza wibuke kuri umurundi naje nkaba umurundi ico kibi cambe uzobona tubuze ngo duhagararire Repubulika igihugu cacu ntihagira abakitunyaga tuvuga tuti tukirarire magabo ukazibona abandi nabo ngo kirazira yuko igihugu kirarira bajya baba ariko bakorana na ba bakoloni bamwe basesa nkuyoze babonye abarundi bahagaze neza avuga ati duteramire igihugu cyacu ntagara kitunyaga uzibona abandi bariko bavuga ngo ubwo n'ubugizi bwa nabi kugira ngo ureke kugiguteramira igihugu cyawe bati bakikunyaga nico gituma muzobona abarundi rero n'abacu bakorana nabo bashaka kwiba Burundi nabo bacavuga ngo twende tujyamo mu kirarira barahumba turi benshi abakirariri Barahumba tuzorarira nabo barajyama Mugaraga nabwire turarire ntihagire umuntu numwe azotunyaga igihugu cyacu tuze turabaho bamenera Hayuma bari kurushi kuko nabakoreshwa na Satani bakoreshwa na Satani si benshi Nagira nabwire Hanya umuntu agezwa na Satani muze murare akumarondera icyo mutandukanya na mugenzi we Naho wagira ibyiza bimeze gute ategeza kurondera ko ari bibi Narumvise muri bya bindi byangurukanya bumenyi amarezo sosio umuntu yavuze ngo iminuko ngo ijya minuko uryo cumi yako ari Satani yamwinjiye urumva nk'umuntu yita umuntu ahema umunuko mwene wawo w'umurundi uwo yaranyegewe hari abarundi rero bameze uko arondera ubugenzwa na Shetani aguma arondera icyo mwankanishana n'akado n'umuntu ga yemwe nkawe Musa ugaca waduka ukamwita umunuko ntiyumva ko ari Shetani biri kwirakora urumva yarondeye icyo tuma mwankana arakibura aca arondera ngo ujya ari umunuko kugira ngo arinkingira kwanka nagira ndababwire umuntu agenzwa na Shetani iminsi yose arondera ikimwankanisha na mugenzi we umuntu agendana n'Imana nawe agenzwa n'Imana na mutima mweranda arondera icyo mukundanisha na mugenzi we nico gituma n'umutumwa Paul yamari ko arigisha avuga ati ni hagira ibibagora murengengana kuko umwana w'umuntu usumumarayika ni wabona umurundi ariko akora nabi uramwengenga hanyuma umuhanura subire ku murongo kuba umuntu kiri mu biduhuza uno munsi ninda shoye byose nga hari umuntu yavuga ko ashoboye byose nga yemwe jewe nihagira uwumbwira yuko ari muganga akaba umubaji akaba umwubatsi akaba umurimyi akaba mwarimu akaba umuntu abazi ibishusho akaba umutetsi nashinjuka hejuru ndaha imana yaturemye mu budasa kugira ngo twese tugire ikimazi tumariranira nico gituma abarundi baciye bavuga bati bapfaniki barutwa n'abamariraniye iki wewe imana niyo bakuremye uri muremure nubwira uzushobore gukora ahantu jewe mugufi ntakora hanyuma ucumanurira ivyo ntari gushikira none ntitwirwa turatwenga ngo abamugaye ngo ntibagire amaguru nawe ufise amaguru hajya imana we yakuremye ubibekiye yujya yamugaye none je muranza numva nk'abantu bavuga ngo abanyaburaya ngo barafatiye ibihano ngo abarundi niyo byari byanditse ko abanyaburaya bateza kudufasha mbwira amasezerano mwari mwagiraniye wewe aho bagufasha wewe niwo kwifasha nimumbwire ikintu imana yaremanye umuzungu itaremanye umurundi ni giki twese twavutse turi aboro hariho umuntu wabonye akenyiki aca bicihebe ngo jewe naragowe imana yarampevye none nshake niyahure reka rero ngende nishurya inzika ikakumara twese imana yaturemye tungana twese twari dutunze kumwe koko umutayi yaduhaye wungana nimwambwira uwavukanye inoti y'ijana ndabemera cyangwa uwavutse yambaye ndabemera twese twavutse tungana hanyuma rero haca haba ibigaba habaye ibigaba uno munsi wewe wavuduka akavuga uti jewe imana yandemye kugira ngo meregwe neza nta n'umwe imana yaremye ngo ameregwe nabi uno munsi wewe wacutunga imana twese yaturemye kugira tube magiriranire muganga iyo ari kuvura hariho umwarimu nawe ariko yigisha umwana wiwe hariho umurimyi ariko ararima kugira ngo muganga aze kuronka ibyo afungura hariho umuboyi ariko arateka hariho uri arafyatura amatafari kugira ngo muganga azagura amatafari yubake inzu none uri muganga ugaca uvuga ngo ku isi haba abaganga gusa mwo kwimarira iki uri mwarimu ukavuga ngo ku isi haba abarimu gusa mwo kwimarira iki ni ukuvuga umurundi wakwiye kugenzwa n'ijambo rivuga riti ntihagire n'umwe atuvamwo twese abarundi twatubwira indahiro tuti ntihagire n'umwe atuvamwo none tubona umuntu aje kukubwira ngo mbe nta kuntu wokomora ujya kugira tuvemo nagira ndababwire mugire umutima rukundo kandi ntuzuvuge kuko niyo bujya umuntu atashya kumariye uno munsi azokikumarira ejo oya nimwiyumvire je murambwira abantu nti bujya mu magume twacemo muri Burundi n'abarundi twese twaciyemo twese atanwavuyemo ariko hari abarundi babona ngo umenga umuhutu akavuga ngo umenga abatutsi bamerewe neza umututsi nawe ngo abahutu baratumaze umutwa nawe ati barandenganije je narakumiriwe tukaba muri ibyo utakikumariye uwo munsi azokikumarira ejo kuko iminsi yose ntingana ndabakarora hari umubyeyi yarigira yanka abana biwe hari umubyeyi yaranka abana biwe iyo ugiye ukagura imbombo ufise abana munani ukagura imbombo munani zo guha abana bawe urashobora kubahera rimwe bigakunda ufise amaboko angahe kugira ubahere rimwe munani bose utere hejuru nawe nyine ntiwasamira rimwe hanyuma urafata uwa mbere ukamuha ugaha uwa kabiri ugaha uwa gatatu mbwira uw'indwi abonye uhaye uwa mbere utamuhaye agacarira akikumbagaza ngo uramwimye mbwira uca ugira iki uri umubyeyi ukabona umwana arikumbagaza ngo wamwimye ko umaze guha babiri gusa agira indwi yabo arazi kuza kumuha utamwanka mwe agacarira akikumbagaza ngo uramwimye uramuha ntuce ubaza kubika ambwira uri umubyeyi ntuce ubanza kubika utirira ntiwaheza uraza kubwira abana nabo bagumije umutima bakaguma bironkera abagumije umutima none kimana ari muvyeyi ikabitegereza kuduha ngumva ikigaba yogihagute ntibaza kukirindiritsa twenzo guheje nira niwa hetsu rambwiye nera marazi gituma none abarundi nimumbwire iminihiro twari dufise mu 90 niyo minihiro dufise no munsi hajye tutashira imana imbere ndababwire twapfuye turaboro ntacho twapfuye tuvuyemo kuko imana raduhaye tukayimanuza tukankitoko ndabutse ndagowe ndapfuye nakabafise imodoka jesingira imodoka nakafise inzu naye singira inzu nanogombe ikiguha rero ari kivuga ati sawa none kwane ntaguha amaboko agara ndayujya narongiye abikuye mu ijuru ntiyavutse mungana none rero kuri kuri idogo urapfana iyo myidogo nzoguha uzohereza ku idogo abarundi duhejeje ku idogo tukavuga tuje kubikogwa nimumbwire nta karusho muri abona kuva mu 2005 nta karusho muri abona kubera iki twese twavuze tuti ubu rero tugira tuje kubikogwa umwanya twamaze turiko turasubira namwo tugwana n'amwakoma imana iduheza agire gute we uriko wica umwana wayo hanyuma imana ikiguhishimwe rero we uriko ufise umujinya wa nk'umwana wayo imana ikiguhishimwe mwako biduhishimwe iriye eh ubu hariho abarundi bariko baratangara cyane kuko bose bavuga ngo iriki ntiryabaye iki ni kubera iki uzubona ku kwezi imvura nk'irakorotse kandi nyishika bari ariko baravuga ngo abari ndi mijumu mu mwaka ngo ntibazoronke babikwiza ntimuze musubire muvuge rya jambo nibaza kwari kubera iki ibwirizwa shingiro twayitoye ryari none ibwirizwa shingiro ingingo ikomeye ya mbere muri iryo ni iyi simana none imana twari kuyiha ikibazo cya mbere tugaca dutahuka nimumbwire abantu barabaza ngo igituma umugambwe SNDFDD wahezagiwe abantu bose abarundi bose bawuhurumbira bakawuja inyuma bagaza ntibiki none umugambwe washyize imana imbere ukavuga uti mparanire neza bose nta n'umwe nzogirira inzigo abarundi bose n'abarundi nanugomba imana ireke kubanwa gute gantuze twebwe rero turashaka ivyiza dushaka ivyiza uziye ivyiza biri none ahantu tuhejeje gukora murabona abantu bakoze igene bangana abatuhacururiza hari n'umwe basanze mushahara je ntawe nasanze kwa mpembe naje kumutera agacumu k'ubumwe kugira nawe ejo aze angirire neza kuko umugabo mumwera ubwanwa bwaca nawe akakumwera ubundi aho uno munsi jewe simvuka mu kirundo mugasigaye umenga ntumuvukanye w'abanyakirundo nagira ndabakengurukire cyane kuko jewe mu kirundo nje munyakira nk'umuvukanyi kubera iki abarundi twaramaze kumenya yuko ntawuvuka hariya n'uvuka hariya nta bwoko ubona buriya nta muremure nta mugufi twese turi abarundi dutegerezwa kwama turi kumwe ukanka igihugu uhejeje gusambura ubumwe none abasi igihugu ntimwabonye iyo bace baruhukira eh imana yacivuga iti sawa banza mujinze hanyuma nimwiyumvira ko muri abarundi muzoheza mugaruke eh none ubu numva neza yuko bariko baravuga bati nsubire mu gihugu cyanjye cy'amavukiro muribuka umwana w'icyangazi umwana w'icyangazi yaragiye afata itora rwagiwe ngo je ngo nzobaho ngo ngane na papa ngo nzocagana na papa reka rero ngende kwirira nezegwe kuko papa aratunze yampaye gwanje mugabukeye kabiri yarakenye arakena gushikaho yipfuza ko yosangira n'ingurube aca atagwa kwiyumvira ati aha jewe ndiko niyumvira gusangira n'ingurube abashumba ba data bariko barya neza cyane nanje raba ingene bimeze aca afata ingingo ati jewe ngira ngende kwa data nemere ndamubwire nti naramenje naracumuye ko mu ijuru nongera ngo ucumure aho kuko hajya ucumuye ku muvyeyi ubu ucumuye no ku mana hajya ucumuye ku Burundi ubu ucumuye no ku mana ugahemukira u Burundi ubuhemukiye imana imana nayo irakubaza imana irakubaza hanyuma rero nabo iyo bicaye baravuga bati ndakumbuye u Burundi Ehera abinge n'abarundi bariko bararya kumbati. N'abarundi bariko bararya gateke. N'abarundi bariko barotsa kajumu. N'abarundi bariko barinywera kagwa n'impeke. Nanze inosamira isazi kumenyo. None jewe nkenyera nicare muri aya makungu. Reka jewe nemere ngende ngwe mubi wacu. Nicyo cyo cyabaje cyambwira abarundi. Ingo nta kindi gihugu na kimuzoro nka cyitwa Burundi. Kandi n'abazoguhumura akaranga gihugu bakavuga ngo wewe ngo turaguhaye ngo ubwende gihugu bw'Ububiligi. Bazoguvuga ngo Umubiligi yamuka i Burundi. Ntibazokwigavuga ngo Umubiligi w'Umubiligi. Umubiligi yamuka i Burundi. Nukuvuza ku muri Burundi akaraga kawe Imana yakuremye mu Burundi uzokwa muri Burundi igihugu cawe no Burundi nta kiri igihugu kizokwitwa icabarundi kwisi nta kiri igihugu kizokwitwa icabarundi hari habo mbona bariko bafata inzira bigira muri Canada umenga abantu bari tahiye wabo bazokwa babitwa barundi baba muri Canada Uburundi buzokuba bubomye ko bubahomye ko nta kamaro kahari ko gutuka Burundi kuko imera n'imeruka urafite igisaniri Burundi naho uzotuka Burundi umenye ko muvyarawe ari Burundi muvyarawe ari Burundi none uremeye umugabo ahari setani ntibi ahari setani ndabwire nese muramwita muhiri wanyu mukabona iyo muri haziko ubu nuko twateye imbere tutakicicara mu mbari ngo tuzunguruke kera rero twebwe tukira abana twarazunguruka iziko umubyeyi yicaye ngaha agatanga kubacira umugani nimwiyumvire nk'umwana umwe aciye afata agafata grenade agacayita muziko nimuvyiyumvire burya uteye grenade mu Burundi ni nko umwana ateye grenade muziko bari kuziko bicaye bose none ikwiye grenade yica umurundi mwene wabo ugira icyo cyakwica umuzungu mugabo muzungu akabwira ngo tera grenade iwanyu tera ibombi iwanyu rasu iwanyu icumi iwanyu ugaca wemera ngo nuko yaguhaye amahera iyo mitego rero niyo dukwiye kuza turavutagura umuntu ngo aguhaye muri yaridi ngo cyugende urasa igihugu cyawe urasa bene wanyu none wowe ubusigaye hehe mwene wanyu apfuye ubusigaye hehe uno munsi nta bantu bicuza ku barundi bapfuye umuntu wese azi ko afise ukuboko mu rupfu rwagiriwe abarundi uno munsi ntiyicuza kuko hariho abantu bavuga bati aya mahoro niyo nari narase kumbe vya biri vyaca bizana bijya bibi ivyiza vyari ibi hari mu gacu tagura kwicirira ubanza wowe nyene kuko uri yizi nico gituma muzobona abanyakibi benshi bagwara mu mitwe ubumwe rero nagira ndabwire ubumwe nico kintu ca mbere kibaho nihagira umuntu azosubira kwa nk'umuntu ehe ntuze urashaka kunzuwa n'umuntu abaye mushikiranganje abandi rigaca ari niga kandi uwo mushikiranganje ari uw'iwanyu ahubwo uca uvuga uti turatomboye turarose ubutera imbere azokubaka akazu keza ngaho iwacu hanyuma nanje nasatuye amatafari nzoca ndonkawe nshorera hanyuma nanje ncuruza isima nzoca ndonka umukiriya aho woryohewe ishari inzigo igaca igufata mugabo mutabwira igituma nawe nyene uzubona afashwe na setani aho kuza kubaka kukazu keza iwabo agatagenda akakubaka mu yindi ntara kubera igituma harya abantu ubona umenga ntibabinezererewe n'iki bacava ngo ewe ngo aramuteza imbere ngo hajya acayigira ngo aze guteza imbere abo mu zindi ntara nibaryoherwa abo mu zindi ntara ntiharyoherwa b'Ibujumbura twebwe ntacyo turose mbere yaho ari muganga iwacu atuvura none hajya arigiriye ntazogaruka ndongozimu murumva igituma bagirira ishyari nuko abazi ko mudateye imbere ngo mubamarire ikintu harageze yuko umuntu wese yumvira yuko ategerezwa guteza imbere iwabo kera bavuga ngo uwukize akiri iwabo uno munsi tuvuga tuti uwukize akize iwabo ubwo burya mu Burundi turatahura indongozi ziratahura ko zigiye kuba umusuku w'abandi iyo tuba tubitahura baba bavuga bati nihagende intwari nihagende koko umuhizi tuzi ko azotuzeza imbere muga kubera atari ibyo bazi baca barungika imbura kimazi nagira ndabwire ubu turi mu bihe byo guhinduka ikindi kitwongera ubumwe ibikorwa biratwongera ubumwe cyane Nabo nyingene duhundara kuri yibeto nga nganye tuihundarako nabo nyingene twaikunda niyeko mugaba rundi ndabakunda cyane hageza kagumye baragakundanirako mugageza kajyoshe uzondo mwe sala bahike akagumye ndababwije kuri shaka mwibukanye mwese urukundo mwakundana mu gihe kigoye twari mu magume uno musi siko dukunda sivyo ndabeze turi ku gikoba kwibetora ngere twakundana duhana duhana abandi bariko baraponda kera vyari biryoshe kuko barakora ikibiri hanyuma igikoba kikabahuza bahejeje bagaca bicara rero bagasoma ndizeye ko abanyabusoni uno musi bateretse ikibiri ikibiri cy'ukuri ni iki ibi ubumwe bw'ukuri bubonekera ku bikorwa niho biboneka ko twunze ubumwe akagumye rudashobora guhuza ntiruzohuza no kugahiye rero ibikorwa iciza cyabyo ingene bitwungira ubumwe aho uno munsi wo mu Kirundo wese azoca ngaha azovuga ngo ya soko twubaka umunyagitobe azovuga ngo bashyitse kuri ya soko twubaka wa munsi mwumvise ko mwayihuriyeko iyi soko ngaha aha mwubatse ubunyane hagiye kuba umuhuza kuko mwese uzokwavuga ya soko yacu ya soko twubaka ya soko yacu nimumbwire rero ubuhoza umuntu akabwira ngo mubisambure mwabisambure ndanzi ko ngoca mubwira ngo n'umuruho twagize turiko turahubaka tuhasambure nta muntu ashobora gusambura icyo yubatse nicyo gituma dukwiye gukora ibintu byinshi biduhuza byinshi tukagira imigambi myinshi iduhuza uno munsi muribuka dugitangura ibikorwa rusange mu myaka y'2005, 2006, 2007 kuduga muribuka abantu batemera kujya ku bikorwa rusange bavuga ngo ni iby'abasenateri defudete mwavuga ko uno munsi atabana babo biga muri ayo mashuri mwavuga ko atabana babo bivuza muri ibyo bitaro ubujuju rero ni uko bufata imigambi y'iterambere ni umuhuza ushaka ubumwe rero hajya umuntu ataza gukora imigambi y'iterambere ubumwe ntabwo abashaka ya shetani n'ababwiriza yamufashe ibikorwa by'iterambere n'umuhuza nibyo bihuza abantu kugira ngo tugire icyo dusangiye erega nawe tuba turi abarundi tugasangira igihugu tugasangira imana turakwiye kugira n'imigambi y'iterambere dusangira iyacu yacu duhuza tukayikunda kuko kujya ukunda kiya kintu cyanyu niko nanjye ndagikunda duca rusanga twakunda yuko dukundaniye kuri kijya nawe tutagikoze tuzokundanira kuki tutagikoze tuzokundanira kuki nagira rero ndabwire ikintu cya mbere gikomeye ni uko abantu bokora tukagira imigambi dusangiye tukagira igihugu turagikunda tukagikundanirako hanyuma rero tukaba abana b'imana abana bumva ko turi abantu dufise ubuntu ibyo rero ngo nkebure gito cyanjye gito cy'ubundi cyumvireho abagumya banga uno munsi turi kumwe nimwe ndi kudakebura kugira mwumve neza ko ibyo muri mutabiri ku bwanyu mubiri ku bw'abarundi umugumya banga wese niyishyiremo yuko icyari akiri ku bw'abarundi atakiri ku bwiwe umugumyabanga w'ukuri n'umugumyabanga yitangira abandi umugumyabanga n'ukuri n'umugumyabanga bose babonye bavuga bati ujya n'umugumyabanga twambara karangara yuko umugumyabanga umutima w'urukundo babonye umuntu akundana cyane bavuga bati ujya muntu ndabye urukundo rwiwe ategereza ko ari umugumyabanga umugumyabanga akora ibikorwa ataraba inyuma ataraba hirya no hino ariko arakora hamwe babusigara bavuga bati turazi ingene akora ujya turabona yuko akora nk'abagumyabanga
Thank you.